Uniokoe Mungu wa salama, Uniokoe. 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 Uniokoe Mungu wa upendo, Uniokoe. Naona baba, Uniokoe. Moyo wangu, Uniokoe. Umejaa, Uniokoe. Na usalama, Uniokoe. Naona baba, Uniokoe. Moyo wangu, Uniokoe. Umejaa, Uniokoe. Mungu wa upendo, Uniokoe. Uniokoe. Kutoka kwenye stare, atakumbana na wahalifu. tuko